ona kuthi ukucele ine uThixo uyakukunika. Uthi xa ethetha kwincwadi kaLuka uthi umntu onkqonkqozayo uzawuvulela, umntu ocelayo uzawuphiwa. Uthi xa ethetha akukho namnye umntu onothi umntanakhe ecela isonka amnike ilitye, akekho namnye. Kodwa ndiyazi eyona nto ayithethayo uMarta. Uyabona uMarta wasusile amathemba wakhe kwabanye abantu ngoba uyamazi, uyamazi into ethi eyona nto anokuyicela kuThixo inene akangeka ngayifumana. Uyayazi yena, uyayazi into ethi ebasuka eziphambukelisa indlela. Wathi umntu ecela elila, wathi xa elila ewesithi nyakakathimo lenze indlela. Kodwa ndiyamazi umntu endikhonweyo. Vume egeldini yoku.
Thank you.